Hebu acha na kama kuna space. Baby. Maxi, tuanzenge tu kupark. Mimi, yeah. Mimi nimeenda up and down. Up and down. Parking it.
Umepoteza do?
Hii kwa nambavu.
Ah, wewe usema hivyo na sina fair.
Unataka mbota?